te whiti no tata, no te whenua o te atua tātou. Ahakoa no hea mai koe, ka whawhai tonu mātou. Te moana pari mai koe, ko koe te aua I taku remu. Ko tāua anō tāua, no te one I Kurawaka. Hei tiaki I te whenua, nei, yeah.
Aotearoa, he tipi kaha tātou, he mana tuku ho mai anō. Whenua haumako, wairua ora, whāia tōara ki te mutunga.
No toki tino tata, no te whenua o te atua tātou. Ahakoa no hea mai koe, ka whawhai tonu mātou mō.
Ki kore roto te whenua, ki te mai ki a tātou. E toa mōna e oke nei e. E kore au e hinga, he uri no te roi mata, se toto o ngā tūpuna. E kore au e wehi e.
Kaha tātou ki tāu I pai ai, whakati ngā kaua e mutunga. Whenua haumako, wairua ora, whāia tōara.
Ahakoa no hea mai koe, ka whawhai tonu mātou.